Ghana Mama, my mama kwa ba ediba Evangel Television so. Ene de di ante kama wan, ekwe aje dia papa, minu de shie mwa. Eye eni jisem ena mede e bro, eni jisem ene sen. Eni se, edwia bebi ya yin na yinim si edwia no amano ne, me chile mu apple, ebi e pie mu o gana me mu hasi. E pie mu e wo kurobi a ye frenu yuya mwa se, e wo asante mantem. Enti me so kame hon, ni ene yensem chulo ni, awoso adoto, nana kwa ami bo si akon, enko tuchu nkomo, e wo ho. Mr. Kameho.
Mammy, I'm a quabba can see the bar Evangel TV, so an area.
Yeah, Rams, Mamma Quabba, and we are brain.
The battle, Mammy, we both dear today. Now, Crew Cray, Jonathan, what's the suit the other mind?
The patch, I frame a mark if you are going to be a moss.
Now, Mammy, we dear, Perkunam, you didn't show. Dear, I am up, we are brought for apples, and a friend. Yanyan and Tia, if you say I am afraid of Cosco Nano, Yanyan, Sionum said, and Yadia said, a big brimuha, a Yumu Bob Breno, Abema Koyama, up we be at me and you ever had. Nancy Yuma Dane, aha, I a Ghana, a Santemantem, a Guna Yamase, na a banner say, and a dear cry, it in Bessia. Nabotre, no boy in Trim.
Me pacho, me brie, me damoise, some summa by an asso, a bit ye sent ya, do ye buy? The dear ye buy, dear, a ye among was sent be brie. I am a bat a friend, a son to I, Janet a son to I. Ah, no dim fee a dunumin, a son who flatters for sasses. Oko toy, and our berry. Na bro wi ye no na wodi ofa insuro ba no nese ye wodi kan ye bi epie ye nsusu anyina ena ma na ni ji ho esa koto ofufro ebe wi ye ena wo san ehye ye ise wono wote ase ye no na ni ji niema aduadua ho sesia me ka se apre ye chi no wodi agi afona e wo nwuro mso amana so odua mako anka bibi obedie bi opese oye ho bibi ma ye hu se ebe ye ya na ase enye ye nti bra wode we ni share ho no a eye ye no wanpese obetoto sa dua ye ase na ye wo ankre sini e wo ho okope ye ankre ne de be si dua no ase na bra wode sa apre no apo ni share insurable mu no wanye ye no nko wo sa de apre pa sante apre bi enso so ka ho edua ye na ni mi enu nyina efi free nti se wo a wo ha bia wo hwe dua na se a wo ba hu se dua sini bi hya ase eno ne apre no ano so so dua ka ho enu nti na apre no ne apo no enyini ko egugu ase nsuo nti ebra ye kakra na ye yi ankora ne firi ho anche na yare bon ti bro yale ye nyina ya na obetena ase ya wo se mu hwe ni yi mame mu hwe ni yi mame nti na mmere kire nso so ba ha ti ani akotete wo toilet ni bi ada be pete ho akire yi ye sign tema na ada akikire ho se be ye mwa no anwe adidi mu sa na odi free mu to odi free mu ye ne se ye penenka adum nti dua de ye nhwe se ebe free ye bi ha se le mum ye hwe se ebe timi aso fi se obi ba na ye bo ni din a wo se munya e kan na apo de sa ye bibi mem ha de nya de a ebe ye yi na ye nso aka ne se de odi si ho na wu ano nti ye penenka adum sa nso mpo a ebe penem se ye betena se agye mfanama na ye de aka no me pa chew edua nankasa de nka ni mfie mpa nka mfie nsia mu no wi na besa bosum yimienu ni enso da afi na ahyase nti na so kane ene gusu on
ese buye ni kan kan kontem ana ese ebe ese 2014 ena santo ade ade esi ho a nyame aya adom a etimi aba ene sa
mi pa chon ai sa bredi abesi ho ama wiase man nyina ne ya ye ni ahode e de be ye ho bibia because obi mosquito net e gugu bola so ni akofa be ji hu anu ti wo mo an so sa bredi amu twa wo mo hwe emwa bi ese fata se wo mo de ba be boa ne dua no atimi aye yie na ampro anwu se bi wo ho e betimi espri ana se mwa bi o mo hwe de be boa se ne e abrochi mem mo atimi aye mo mo di bi ba ama ye win. Omo be boa mane ye yi, ayo se betimi abam. na se kwachi ade efe edisika na eye ye ni ho ahoden to omo ahuni se de ya kan prince enye ye dia ye wiase man dia
se u jemu amaga na ban se se de tete kwachi call spin mamu ba bi efre no fernando po kofa koko bae na ba ye omo ejapade no aban mesom na enye omo ejapade na ye mfama omo no bra
sa na me se o manpen se mo amo abei mo mfa mo ya ni disem nko from a boy, na anye brigu, let us a collar and encadumo, a timmy, a ashita will be as a mining.
Abusan for a gusua, a war, a year, a guna yamwasi, na a gusu, a dee, a year upon my soa, a timmy, a year, dear dinner can crass, oh my gun, and we approve and answer a disprove the excel school. And then a woman who named Diamu and then a body and she moved for and someone. Omo Casania, dear da, set up with a year on my Israel, a free one, Middle East, and a free northern part of Africa, free one, a bit mayo by piano, and Timian Cobanesa, or body as a cray room. If you have a Pimu, oh my Ghana, Santimantem, Cra, your friend, sir, Agnew Yamase. You go so any coffer by no, a papa, a D and Comoca, Craja, Yamaka, at the by Evangel TV. So
careful.
Va cha obebo odin aman na ye no adin komoka
e fra mi tutu yamwa
me va cha apui e ho asem kakra ene se wadaro
apui abre ba ye me hu ye mani gie ho senke bi amedue bi wa ha mana yeye ye tra de edika e fifiri e du stage bi ana e wu ye ti ye tra bi mu afi ye 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 ne mfisi ene yeye ye ne firi so na kire ana me baba ba ko ye fra ne ya santo a wo yare ye ne nduane a wo pa ne apo no ti akotoba no awe na namba no ye de ankure bi asifie ho ye ye nese ne mawu to odi bi agum to odi gum mu no na yetire ye ye ba ko ko fifire ye abre fifire ye anche ene onu firi mu nti ye ne aka no ye ma ye ni kun ho sa ne bewi a ye nchiche a ye yo ye sa ne ye pe aban bi ne de adua no ye nsa beka Yamin Chadi in Equin Munafi, military and so Han. One more hour and a banana home. I know my maiden to my gochichere home. No, sorry, I know the military bin, a chichi home. A bass and one mujaye. In Tessiva in Fianum, any September, a term. Sabre knew who said, and you be up a popopo home. Tia Banam so duly, a lava soap. And so by about two branches at home. And check and a branch in a bakumuye. And a car back, a boha, copim, bosumi, a few bosumi and some. And I feel who say, I feel the fruit to a bapper compet. The fruit to no buyer, I feel the ocean, dear no one, then you know about Bobo Horn, and you say, Bayes be a first at the end. Yea, boh, hot cherry, and then to wait the anyasa, a peer any fruit to Nidiso, a peer any fruit to Nidiso. The fruit to no a baba could press over her, or her, and the basin, who be as half a family never for a bar neighbor. Nti mu hu se dia no ho a ekwanye fa so baaye no me ba wo dia ndi wo firim obi amani di kwa ho papa papa na mbuta ne se nka ye yo ne yadua nti nyame aboa me a aye yie de me bebem na anya ben so minim se nyame nko ana me ye na nyi sem ne se e baaye won me sisi ye me hu obi a nana ene no odi ani mu wone ne ahemfo won ma kopenya At the other one, the Baja Hotel, your baby, a bubble, the Anaho by Nanka, a tear to me at him. Maybe I'm master for Gunner Mine, Obia, and you be dear, Abua, my Yesica, some so assassin. And to sell your baby, I bet to the moon, and no, maybe the other one will be the Babua, Titu, research in the Kakaka Kahono, and logistic, or the Baba Miaya, and come any Baja home. Then so be best sponsor, or some, yeah, yeah, come from the joint partnership. Ya dua mana dɔso a ni nyina nso na ni bɛje ho abambua de nyame ada roma sɛ me ho ɔden sɛ de tie yi ade mini sika me ama ho ɔden kakre kura me de meti madua bia madua sɛ nyame to me nsɛm na me nya no dodo nso a ni extension dua na me yo bi sɛ abɛ de minim sɛ ɛba abɛtena ama me manya masetena mu de medi na boa nso ama foforo nso anyi bi ntinya de amegye a kyerɛ de da obi so mu obi anso mu ma ho ɔden kakre beti me meye
Yes, I can. You need a better back home and change. You pass here, no matter what you come on. Many are back as here the Evangel TV a few days.
Yeah, no.
Me patcho. Ube bo diama no atre. Enkita mo be kwa ne da oni abusiya. nyamia dum osachi di entem
pacho media de kofi agi yamoa na nkita ho eda me ne abusuani entem ye minua ba ne oba no wuye no
e dinet
me ba chan me ne dinachi na me ne last born to no ba na me maba
minua me musa utia wa se anije sem me de me hu ne se anije sem na apiama asanteman yamoa seman no man gana nyina asemu hu ne se
me hu ne se awan sem na we enam onyankopon so na ma saa dio bay atumi ayeye na nke kan ye nkwan ya ho den a anka ye ntumi enye emadua ba no enye ye esan se freeze abra wo free mu no na afre na pie kura na ye keto akura ntie ya na ye timi agugusu nsuo saa akura dua no ama na nyini aduru saa empempen so ya eda susu amanfo ehwe
nti asembe na abeka de akere adofo abam panifo yura mcs akuafo ene kan bi ewu mfo nyina de asembe na abeka kere mu afa aduaban hu
de me kan nyina ne se sese nyame adom duaba no atimi abedru nanso eni ahobambo biara eni patimi wuram eni time bia ope nti nka de esre aban ne wona kan bi ewu mni se ombeboye ne di nkan abo edua no hoban na afei nso ase eye ade a pie foforo yenim hu nim die bia na chemicals bia ehu hia ase edi guso e ma ne etimi nyini from bia no omde boye e ma bibia etimi ekoyi mai
debe damo ase na aha ene edi dwuma die no ebesi osomfo nana kwame entwibo ase akọ
abusia yada ase bebre se waje bre na wode ahwen ye kai wo se brepam no ne ebeti afa ho bia evangel television ye de ba e ba besomo na me kai wo se me a me de sa breaking news ebre mo edi a me je so ye ante kama one e kia je dia papa ya kramo.